Nifatikanije kumwe n'abarundi mwese kuva mpenga itandukanye nifatikanije kandi ndetse n'abari hakujya y'amazi reka ndabaramutse mwe mwahisemo neza kuraba imbonesha kure yacu ariyo yanyu Burundi wacu TV nongera ndabahikaze muri iki kiganiro cyateguwe na Jean nyine Bakunda the Brave umwe mukunze kwita kenshi umusesanguzi umwe akunze kubabwira ati nivyizana birarondegwa nivyihutagizwa birarindigwa yes bazubwire subscribe turayikora kugira ngo ibintu neza ndagusabe kandi ugire ubutumwa munsi kugira ngo tubengere bakiganiro ndagusabe kandi ubuhe namugeza awe nongera nagushimira wowe wamurabigira nongera ndakubwira yuko wowe undi ku mutima nanje atako ndiko ndakora kugira ngo usishobore kunyoteza kugira ngo ugumubona vyinshi cyane bitandukanye na cyane cyane muri industry ya Buja Flavor na cyane cyane mu ma activities aba mu Burundi nkuko televiziyo musanzwe muyizi yuko ari Burundi Watch TV tuja mu vyo wacu kugira ngo ibintu bigende neza kugira ngo umunyamahanga hari ashobore kumenya ibiriko biravugwa mu Burundi ibiriko birakorerwa mu Burundi ndetse n'ibindi vyinshi bitandukanye mbega uno munsi ngiye kubabwiriki uno munsi tuvuga ko turi mu munezero ntangere udasanzwe aho isinzi ry'abarundi ryazinduka ryazinutse ijoro mutwenzi gutegera nde turafise umuntu notsi wacu amazi imisi abikora neza mu mahanga aho isi yose ivuga ati wow uno muntu notsi c'est difaramine c'est di prétentieux c'est di miracle en tout cas arakomeye cyane aho aguma ayandika amateka hirya no hino nawe suyundi ni Francine Niyonsaba aka Fayasin aka umunonotsi aka umwirutsi agezeho cyane mbega byari bimeze gute kuri uno munsi uri hejuru niho isinzi ry'abantu ryasirukana niyonka kuza kugenda gutegera uwo mwigeme aho yaratahutse mu gihugu cyo cy'amavukiro aho benshi cyane wari umunezero ugeretse ku yundi mu bategetsi b'u Burundi bari bishimye bari bameze neza biragaragaza yuko uno munsi bari bafise ikintu cyabazinduye kandi vumba mu mitima mbega byahavuye bigenda gute mbega hari abantu bangana gute ndakubwira yuko bari isinzi ry'abantu hari isinzi ry'abantu amamedia ari menshi cyane aho yashoboye kuhashyika mu gihe isaha zibiri n'inusu Francine Niyonsaba aka Fayasin yari yamaze kuhagera ikintu cyamutangarije cyane nuko yasanze Airport aéroport international do Melchior Ndadaye iri Bujumbura aho yari yuzuye aho yatangaye juste acururuka yavuze ati kabisa nakoze amateka kabisa nabikoze neza kabisa ndishimye cyane kubona abarundi kazi ugwaruka abanyeshure abahungu abakobwa bose batsirukanye niyonka kuza gutegera uwo munonotsi asanzwe avuka mu ntara ya Ruyigi na cyane cyane aho bita mu Kayongozi aho yari amaze gushika mu gihugu cyiwe cy'amavukiro ndakwibutsa yuko imbere yuko ashyika ngaha yari amaze iminsi yandika amateka atandukanye aho amaze kuba uwa mbere mu mahiganwa menshi cyane agera kandi no kuri atanu akurikirana murumva yuko novuga yuko atari ibintu bikora bose baragerageza kuvuga ku isobanisi yuko yabaye novuga umunonotsi cyangwa umwirutsi wa mbere yashoboye kugira amateka ku isi ata muntu n'umwe arandikisha mu kwiruka ndetse mu mwanya muto mbega hari abantu bameze gute kuri Aéroport International de Melchior Ndadaye iri Bujumbura ndakubwira yuko hari abantu benshi batandukanye abategetsi b'igihugu abaririmbyi ugwaruka aho benshi na cyane cyane mu gisagara cya Bujumbura n'abanyeshuri bari bahishikiye kugira ngo bashobore kwakira uwo muntu w'umunonotsi abantu benshi bariko baratangarira abantu benshi bariko barihitirira bavuga yuko atoba ari umurundi